ofundisayo uva Bakshni Maharaj. Asike sibone isibalo sethu lesi. Sisebenza ngawo ama implicit derivative ethu. Sifuna ukubona ke u x lo lesibalo sinaso la u e to the power of xy squared equal x minus y. Uyabona la eceleni ukuthi ngendlela yomdwebo sona lesisibalo sami besikhishwe kanjani. Ngizozama ke manje ukuthi sike senze ke manje ngendlela yami ayami indlela yama derivatives sibona ukuthi siphumelela kanjani naso isibalo sethu lesi esinaso la bese ngakasebenzi ngo e no power xy xy squared asike sibone ukuthi sizophumelela kanjani sengiqalileke la ngiyazama ukubhala noma ngiyafaka ama derivatives ethu. Uma ngiwafakile ke ama derivatives ethu asibona ukuthi sehla siqhubeka kanjani. Nginobani? Ngino dy dx dy dx wethu obase uba nani. Ngino dy dx idlulela ngizoba nobani? Zoba ngapha no e to the power of xy squared njengoba vele siphiwe sengiyavula ngithi d esikhaleni sika d sengifaka phakathi u x y ngifuna nje sike sihambe kancane ngale ndlela ngoba ningoba sizokwakha nje ukuthi ulwazi lwethu luthi ukwanda ngale zibalo zethu ngoba u e besingakasebenzi ngawo. Sinobani d phakathi sabano sino d siphakathi sabano xy squared base sasipha bani u1 minus y prime welbona uphawu lwethu lwa prime minus 1 prime siqhubeke sibe no ngale ncasaye nangale ngezansi sizokwehlisa kanjani lo ngikuthatha phi. Angithi uyabona ukuthi ngibhalile lapha eceleni ukuthi u dy over dx wethu uzoba y prime. Ingakho ngino y prime ngalaphaya. Asibone ukuthi sisondela kanjani manje. Sino e wanobani? Wano x squared. Sino e wano x squared. Ophethe u xy squared. Nxase hayi x squared kuphela. Xy squared. Sibe no 2 squared. Plus, sino 2 squared plus x, sino 2 squared plus x, 2 squared plus x, sithi x squared wethu plus x times y, 2y times y, uphethe bani u 1, singashona nokuthi u prime, sithi 1 minus y prime ngale. Uyabona ke bese kugoqike ngale ndlela egoqike ngayo. Kuswe kuthande ukuthi kube njani kube lulu ukuthi sesingafinyelela kumphumela vele esidinga ukuthi siwuthole. Asibona ukuthi ukusebenza kwethu kwa isweqise ngale kwa y squared nalapha ka 2y singava kanjani. Uyabona singano y squared ono e usaphethe kona lokhu kuphethe ubani u y x squared sithi plus singano 2y singano 2y 2xy 2xy iwethu sithi x uphethe bani phezulu u xy squared bese banoba sibe no y squared sibe no y squared sithi be equal 1 minus 6 ngase I 6 y prime ngiyasusana sibe no osele u 2 xy e x y squared plus 1 usipha u-x squared ase asidlulele nga-x squared awu sigakabi no-x squared ngale osipha bani 1 siselelo u-1 nawuya minus kuphoke ngezansi singazi sibona into engekho u-y squared i-xy squared othwelwe phezulu sibona sino-1 x ophethe u-1 ngifuna ukuthatha asincase cishe ngathi ngenza iphutha ukuthi ngithathe njengoba kunjalo akungenani-ke kodwa-ke asiqhubeke ngathi 1 minus x squared e ophethe x y squared ngezansi ngihlisa u-2x y e ophethe u-x y squared kalula nje kanjalo singabe sesiguqa khona la.